Abantu abengi balachitapo enjoy ulubembu ukuchiro kuchita enjoy kufia kwalesa ngatu alole chef kope nangu example tuinga pera pali lelo ni nobushiku kwa lelo muka mone kuma entertainment sabantu efyo wafula numba muka loleshe kuchebo cha kwalesa abantu efyo wachepa nga ninshita na limo ya kushimikila abantu balafika na muku lalo otulo nga ninshita ya kusambilishe chebo abantu mcheichibamu balafika na muku shipula numba nga ninshita imo isi bimbire mwefintu fya kusansa musho mubili nangu fya ma entertainment abantu balashipikisha umuntu kuti atamba bola 45 minutes lelo kufika muku mfwembila nsuma 45 minutes ni nshinafika muku tendwa chirelanga fya pavu tatutu efyo mubili tuwafu waloyu ubo wabekeluamo kufya ma entertainment na kufi ntufi mwefile guma kufya membo katumutu katuya mchikomo cha namba 2 mchikomo cha namba 2 na ngumuli point ya namba 2 tuachisuso kweba ati abantu abengi bali fika bamo mkusumino kweba ati lesa takwaba pamula nduna masambiliro kwa banaba nensu abati ya kutukuta vaisa sumino kwa batile sata kwaba nalimo laifi ya tende kefye pamula ndu nefintu fimo ifi avalile poku wapo nomba pachishinka icha kutilachi nga kwabe sonde nishikwari kapanga we sonde musheba mayona batata we musepela munandi we mwana munandi apo wikere na yu olependwa pali ya babantu aba fika mkusumino kwa batile sata kwaba te pamula ndu wakutukuta na mabuku mwaberenga mchine na mchishinka ukwesho kwete tulanangu kulondolola takwabe chintu ichinga ipanga fiecheka ichalo chino chari kuatalesa ifyo achi designer umulu mwabe ntandanga mwalolesha akasubakari lekanamo kwa abo ushikune mfimfi kwa ifyo fine kwa abo ushikuno lubuto kwa abo luchelo na kumasamba fionze finga tuwabelenga muli Genesis chapter 1 tulafisanga lese kwa lele ngefi kwa mjia lefi lekanya niluwaba nensu waba anefi ya kutukuta bafika mku soso kwa bati lesa takwaba ichi shiningisho kwe bati fionze fia abamu efi fia ishire pangu wafi na limo accidental palu wafiko fie muli chichi shinka tulaverenga ne chipingo chari esho kufunda pambela ya abantu nga tuwaverenga ndemo na muli Samzi amalumbo chapter 14 verse 1 apa lesu so kutilati the fool says in his heart there is no God, there is no one who does good. Muli vena efye chipingo cha sosa ukutira abo abantu abatumpa basoso kweba ati takwa balesa kabidi muli vena tamwaba ichintu ichili chonse icho benga chite chayana e abo abantu baito kutira ati abatumpa nangu muchingere chibalebe tati amafuz abasoso kutira ati takwa balesa kuti banjerela ko kubomcha na limo strong language lero te kuibomcha fyo kutemwa fye kwandi ukwebo kweba ati mafuz abatiro kweba ati lesa takwaba efye so se chipingo cha kwalesa mwishita yenu kuti mwabelenga mumalumbo chapter 14 verse 1 epa sosaya mashiwe na muri uku ukusambilishanya pali chichikomo usheba mayona batata nga mwailole shefyo mwapangwa mulesu mino kutilati mwafumile kuli bakolwe nga mwailole shefyo mwapangwa mulesu minisho kutilati mwaishire ipanga fye mwebene nangu uwa tangire kwe chikolwe chenwa ishire ipanga fye kwena chonze chintu chari kwa tefyo chipangwa nefyo chitendeka nentendekelo ya fintu fionse lesa alo ndololo kwebo kwebati ale ngefi moneka nefishi moneka nga imwe batata bushe mulei kalira mchishinka chakutari kako ukwebati lesa takuaba katuime tulea peshinte lia lenga butatu nangu ichikomo cha lenga butatu ichikomo cha lenga butatu chala tusambilisha pabantu waliaba soso kwebati ubupingushi takuaba kabiri abantu kale bambo kufwa nisonde talipwa kanshi uafwa nishisonde lya mupwira kwa abantu abatontonkanya muri yo musango nomba batatange matontonkanya mwakwa tana ba mayo na we musepela munanji na mweba na banandi ndefu atwesho kusambirishanya pali chichishinka twalabelenga muri 2 Peter chapter 3 verse 9 ukufika fye muteni 2 Peter chapter 3 verse 9 ukufika fye muteni umumuli 2 Peter chapter 3 verse 9 kufika fye muteni mchingeleshi mulezo so kutila ati the Lord is not slow in keeping his promises as some understand slowness, he is patient with you not wanting anyone to perish but everyone to repent. So ukweshisho kulondolwa muchibemba pale so kwebati leso kufuwa ya kwakwe taba nalimo ushaposa kwa mano nalimo abo wangu kwa mkufikirisha malayo yakwe tepa mulandu wakwe bati fiamoneko kwe bati nombalesa taposa kwa mano yo chile pilivlo kwe bati ukushinga shinga kwa kwa leso kufikirisha ukupingulo mutundu wa muntu pano pesa mbali esonde kwa kufayo kuti onse afike mkupusuka te kwa kufayo kuti umuntu aye mkuloba yo kanshi uluselu wakwa lesa tu alusenda for guarantee tufika mkuso sama shiwi ya kutilati awele sata kwa wanalimo edio kabili leso uluselu wakwe na ngupange uchende bonse fiaka tupusu shafita pakabeno ukaloba efye tutonton kanyabamo tumona kwa tuluselu wakwa lesa tu alusenda for guarantee tu alusenda nalimo nge chintu ichi shakwa tenchito tumona kwa tinalimo lesa tatonton kanyabwino paku kokola kwako kupingule sonde tumona kwa tini weakness yakwe lelo kufaya kwa kuti abantu bonse bafike kupusuka nomba bamba yona batata nga mwaikalire mulubembu lwenu mwaikalire mufye muchita munka amana mufishwa mwaikalire mufye abo mutima wenu waikala mumfimfi ushifwayo lubuto lwa kwalesa bushobushiku bwa bupingu shinga bwaisa mukesa kondemo kuti lesa takwaba mwishi byo kwebati ayo amashiwi musoso kwebati ichalo tacha kafika mukupingula nangu muntu takapingulwe bonse tukapusuka fie bonse fie muno muisonde efya soseleko na abantu na abamu munkulo ya kwa Noa emo bali na muli locha bale tontonkanya muli ayo matontonkanyo muli Noa bale tetulo kwebati no kwengululo kwebati imfula te kutiroke takwa tela kuba po imfula ya ifyo Noa iwe lelo imfula ya lisa fikirishiwa yalo kana Noa asengwa muchibwato na abantu abale fika mkutwale mintele ngwe yabo kuchewe ale beba Noa bafikire mukona ika nere lwembila nsuma na ifika pakati kamwe wenu ba mayona batata Bushe, mune tuwale mintele ngo kuchebo chako alesa. Ushe mutima wenu na nomba uchiri ule miwa fiati lesa taka pingule sonde lilo. Ushe mutima wenu ule miwa tilesa taka mushinine. Pangu biyewo muchita tamu waka kandiluepo. Lililishu uko kuli mwelio mule umfwa. Ilio mule pema, uku umfwe chebo chako alesa. Uko wale tusoka, ukutila ti, ukupingu shibulino kuisa. Chila umu waka pingu luapafio achita. Teku kukole kwa kwa, temula nduwa kukole kwa kwa lesa, ukupingu lesonde. Lelo, lesa, lefo kuti mule kefyo mule chitefili. Nde kefyo nde chitefili kuti bonze tufike kukupusuka. Ekufuwa kwa kwa lesa, tekufuwa yokuwe watu umuntu afike kukuloba. Tuye pachikomo chalenga number 4. Ichikomo chalenga number 4.